abo abalina amayumba naawe olina leka kugumira ku byabali bye balina, wabula basanyukireko otegere nti Mukama akikola olaba akikoze mu nyumba yewaffe. Weetege oberi ategere kyegamba, sanyukira kubewamu abafunye oluvannyuma weetege. Weetege otya, nze ekyenjogerako kya mwoyo, weetegere ku mirimu gyo.